Kuti pōro e tewe, kua tā e te kapa ōpango Māori ki Rotorua mō tā rātou tākoro mana nui rawa I te ngahuru tau kua hipa nei. Kei te pakanga rātou ki ngā raiona I te whakamātoutou tuawhā me ki o tēnei haerenga mai a te kapa raiona ki konei I whakatina nā tua Tamati Rimene-Sproat ki te pōhiri I tū ki te papa I ōru marae I te ahiahi tonu nei.
Kotahi te karanga tewi Māori ki tō tātou kapa. Kia tū Māori mai.
Kawe nei koutou te ingoa, me Māori te tū, me tū Māori mai.
Koera, koera te mā nui mā mātou, kaore mātou te kapa ōpango, he kapa ōpango Māori, no reira. Kia tū mātou mo te iwi Māori, me ki mō ngā taiohi katoa, o roto e ngā whārua, o roto e ngā taone Māori, koe nei tā rātou tīma.
He kaupapa te tino nui tēnei mō tātou te iwi Māori, kia whakaatu atu ana ki te ao tō tātou nei iwi Māori nera.
Pōwhiritia I te kapa Māori ki te papa I ōru marae I te rangi nei, he mea whakahiheko I te wairua.
Me ki he honore nui, ko tā mai mātou ki kona ki Rotorua, me ki te kāinga o te Māori, no reira mō mātou, ko te mea nui, ko te whakawhanaungatanga me te iwi I konei, kaore ngā wā katoa ka tā mai mātou ki konei, a ki Aotearoa hoki te maha o a mātou ki emu kei tā wāhi, no reira I e tino harikoa.
I rongo hoki ngā mihi mo te poraka hou, e whakamāna wāna I te tangata kirikawa ki te rākau, amita mohi no ngā tirangi wewehi.
He karaua manawa nui ia, he karaua ngāwari ia, mā tātou e rangatahi ana kia whai atu I tana nei huarahi nera.
Kei te tangi anō hoki ki aia, I te mea, ko riro. Engari, ko tāna waihotanga mai, ko whakanui, nā rungi te āhuatanga o te whakaaro nui o te tīma, kia tūhia, kia waihanga I tētahi poraka, hei whakamana, hei whakanui āia.
Hei te pō nei huitahia I te kapa Māori me te whānau ake o mohi, I te tuku I tōna poraka, Tamati Rimene-Sproat, te karere.